Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu ma muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu umuhuza TV. Numwatugiye kubageza ko amakuru bigezwe ko biriko biravugwa muri kano kanya akaba ari amakuru tuza kugaruka hanini kuyavugwa mu gisata cy'ubutungane. N'inkuru yagiye ahabona ndetse benshi banagwa mu gahundwe bumvishe ivyifatwa rya Dieudone Murengerantwari yahoze yarongoye ibanki nkuru y'igihugu no gukurwa mu mabanga kwiwe agasubirizwa Edouard Norma bigenda ko ivyo vyose vyabaye kugenekerezo y'umunani gitugutu uyu mwaka w'2023 umwaka avuga ko igenwa rya Dieudone Murengerantwari mu bezwe banki nkuru y'igihugu muri myandagaro yari yazanye icizere mu gihugu kwigenekerezo ya 10 gitugutu uyu mwaka w'2023 nibwo mushikiriza amanza kizigenzo wa Repubulika yemeje ko Dieudone Murengerantwari yahagaritswe. Ibyo bikaba byari mu itangazo yatanze aho Leonard Manira kizamenyesheje ko ku magenekerezo y'indwi ndetse n'umunani Dieudone Murengerantwari yahora arongoye banki nkuru y'igihugu BRB n'umudandaza Sylvestre Niyonsaba bahagaritswe. Mushikiriza manza mukuru wa Repubulika yamenyesheje ko bagabo bariko barasambishwa ku vyaha bine harimo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu ibiturire gukoresha amafaranga avuye mu vyaha ndetse no kunyuruza amafaranga y'igihugu. Abagabo uko ari babiri bakaba bari bamaze igihe kinini bapfungiye mu biro bikuru vy'iperereza ndetse naho baje kumvirizwa n'umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika. Amakuru yo duhejeje kuronka nuko ababompi mu ijoro ryaheze ryo kwigenekerezo ya mbere mu nyonyo uyu mwaka w'2023 boba abarekuwe. Bamwe bati ubu bari mu minwe yabo, abandi bati amafaranga akora ivyayo. Murano makuru ni byinshi tugiye kugaruka ko ndetse n'ingene bo boba barekuwe ariko hakaba hari abandi bafatwa bakagumizwa bapfunze. Tugiye kugaruka ku vyaba vyakozwe vyose kugira ngo Dieudone Murengerantwari n'ugiye mu rwizatunga bave mu gashoko igendereza batahe muhira atake bazobafise. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tujicikanwa nayo dushikiriza sangiza no makuru bagenza kandi aho babaherereye hose kugira ngo batuje bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi no hanze y'imbibe zacu. No muhuza TV nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Nkuko natanguye mbibabwira kwigenekerezo y'icumi nibwo urwandiko rw'umushikiriza manza kizigenzo wa Repubulika rwashizwe ahabona rwemeza ko Dieudone Murengerantwari yahagaritswe. Muri iryo tangazo ryiwe bikaba byavugwa ko yari kumwe n'umudandaza Sylvestre Niyonsaba. Umushikiriza manza mukuru wa Repubulika yavuze ko abagabo bariko bakurikiranwa ku vyaha bine harimo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu icaha bari basangiye bari bahuriye ko n'uwitwa arenga iyo mebunyo ntibiturire gukoresha amafaranga avuye mu vyaha ndetse no kunyuruza amatungo y'igihugu. Muri iryo kete Leonard Manira kiza umushikiriza amanza kizigenzo wa Repubulika yari yahumurije imiryango y'abafashwe ko amategeko y'igihugu azokurikizwa mu gukurikirana abo bantu akagira akagabisha n'abadashaka kwinjira mu ntumbero y'u Burundi buzoba buteye imbere mu mwaka w'2026. Dieudone Murengerantwari akaba yari yasohowe mu rugo iwe afashwe n'abakozi ibiperereza. Mu gufatwa kwiwe akaba yarasanzwe iwe isaha 9 z'umurango akaba yarahagaritswe akajanwa gushambishwa mu iperereza. Itegeko rigena umusubirizi wa Dieudone Murengerantwari ryari ryamaze gushyirwa ku mukono na Perezida Varisito Ndayishimiye. Edouard Norma bigenda ko akaba ariwe yagenywe kurongora ibanki nkuru y'igihugu asubiriye Dieudone Murengerantwari. Ifatwa ryiwe ryavuzwemo abakozi b'iperereza bakomeye cyane kandi bazwi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Dieudone Murengerantwari aja kugenwa ngarongora banki nkuru y'igihugu BRB utunze igihugu bwari bugeze habi amafaranga mva makungu ntiyaboneka ndetse ni faranga ry'u Burundi ryari ryarataye agaciro bikomeye uyasubiriye Jean Ciza we akaba yari umuntu yafatwa ko yahagarariye amanyanga y'akataraboneka afashe ibihangange guterura amafaranga y'agaciro muri BRB muri ivyo bihangange akaba hari haravugwa mwo president nkuru nziza General Bonyoni General Gabriel Nizigama batazira tibia ndetse nabandi akaba yari yaje avuga ko azohindura ibintu ariko siko vyagenze igenwa ryiwe ryakurikiwe niboguzwa ryo ari umushikiranganje wa mbere General Arengiyo Mbonyoni be na bamwe mu bashikiranganje na cyane cyane bahoze bakorana na Petero Nkuru nziza mibanga ntangere Dieudone Murengerantwari yihutiye gukorana na president yishimiye be n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca mu mugambi wo guhindura amafaranga ibipapuro umugambi barawushize mu ngiro muri ruheshe umwaka w'2023 aho gukiza ubutunzi bw'igihugu bamwe bakavuga ko umugambi usa n'uwunyuye ibintu amafaranga akaba atakiboneka abantu benshi bakaba bidoga ko batagishobora gukura amafaranga bashaka ku makonti yabo ku rundi ruhande kandi ingeso yo guterura amafaranga muri bebe isa n'iyabandanije hakaba harahindutse abayaterura gusa mu mezi aheze Dieudone Murengerantwari akaba yaragize urugendo rw'akazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika we agenda ajanye n'umukenyezi wiwe mu ntumwa za Beribe abantu benshi ico giye bikaba vyarabatangaje ingene amafaranga y'ibanki nkuru y'igihugu ariko arononwa gutyo gutaha kwiwe rero ni igikorwa catangaje benshi kuko muri ibi byaha byose yagirizwa bamwe bakaba bari babonye ko adashobora kubiva imbere na watinjijwe ibohero icaca mbere mu byagirizwa hakaba arimo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu iyi ni ingendo umukuru w'igihugu nyine cyo Varese ndayishimiye yafatanije n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca bariko bagwana nayo bivuye inyuma Yingingo ningingo itarasize arengiyo Mbonyoni amahoro ndetse n'ibindi bihangange bitandukanye birimo na Colonel Désiré uwa mahoro nabandi batandukanye gushika naho Colonel Alfredino Samuseremo nawe yagiye kwisigura kukungene ivyo atunze ndetse bamwe bakabara navuze ko yari yatanguye ivyo guhungisha umuryango wiwe awujana mu gihugu ca Canada Icya kabiri yari ibiturire. Ibiturire ni ijambo mukuru w'igihugu yamayiyamiriza umunsi ku munsi akaba bishinja indongozi zo hejuru ko ngo ariyo mpamvu zidatunganiriza abene gihugu. Hakaba harimo kandi no gukoresha amafaranga avuye mu byaha ndetse no kunyuruza amatungo y'igihugu. Ibi akaba ari ibyaha bitihanganirwa kuri iyi leta ya Perezida Varisito Ndayishimiye. Bamwe bati amaze mu gasho icyaha uru Muranunge amaze mu gasho igihe urume rumara ati nubwo yakuwe biragaragara ko ngo yoba hari amafaranga yishuwe ngo nubwo arengiye Mbonyoni wewe yayatanze ariko bakayanka mu nyuma Leka ano makuru yacu tuyabandanize ku yariko aravuga mu gihugu cha Israheli aho ari intambara ikomeye cyane hagati y'igihugu cha Israheli ndetse n'umuhari wa Hamas Papa Francis we havuga ko inyishu ishingiye ku bihugu bibiri ariyo nyishu y'ubwitonzi Papa Francis avuga ko inyishu ishingiye ku bihugu bibiri ariyo nyishu y'ubwitonzi mu gutorera umuti n'ijyane hagati ya Israheli ndetse na Palestina avugana ni radio mu Butaliyano Papa Francis avuga ko ari ngombwa ko ashingwa ibihugu bibiri bitandukanye Yerusalemu igahabwa ikibanza kidasanzwe Francis ati iyi ntambara mu kibanza kiranda iranteye ubwoba none ibintu by'abantu bizorangira gute Francis avuga ko ibintu biyangaye gusumba muri zindyane byosigura herezo ry'ibintu byinshi cyane n'ubuzima bwinshi cyane. Francis avuga ko avugana iminsi yose kuri telefone n'abapatiri hamwe n'ababikira barongoye paruwasi iri muri Gaza aho abantu 560 binyegeje bagizwa hanini n'abakristo n'abayisilamu bakeye. Avuga ati gushika ubu Imana ishimwe ingabo za Israheli zirubaha iyi paruwasi. Ku rubuga rw'intambara umuvugizi w'igisirikare cya Israel avuga ko zishigikiwe n'ibitero vyo mu kirere no mu mazi ingabo zameneye mu birindiro vya Hamas ku rwasiro rwo mu burengero bwa Gaza Intwazangabo ya Isiraheli ivuga ko ingabo za Isiraheli ziri ku marembo y'igisagara cya Gaza. Mu ijoro ryakeye ibiturika bikomeye n'ibisasu byashobora kumvikana muri iki gisagara harimo no hafi y'ibitaro nk'uko bivugwa n'ishyirahamwe Croix Rouge rya Palestine. Abategetsi ba Isiraheli bo bari baherutse kugabisha ko ibi bitero vyo kwimuka vuba bwangu, ariko abategetsi b'ishyirahamwe bo ntibavuze ko bitari gushoboka kuko kwari ugushyira mu kaga ubuzima bw'abarwayi. Umushikiranganji wa Isiraheli ajejwe ivyo kwivuna abansi yo wa garanti avuga ko igisirikare cya Isiraheli kimaze gutera ibisasu birenga 10,000 mu gisagara cya Gaza cyonyine kuva ino ntambara itangwe, kandi kiriko kigerageza kiregereza ku ntego yacu gusambura Hamasi. Avuga ati ni igikorwa twahagurukiye kandi gitegerezwa gushika kuco kigamije gukorana gukomeye hagati y'ingabo zirwanira ku butaka n'izirwanira mu kirere zifashwe mu mugongo n'ibitero vyo mu mazi. Je ndashaka gushima cyane ibikorwa by'ingabo zacu, izi ni intambwe zikomeye cyane muri uru rugamba turiko turakubita abaterabwoba ku ngero zose. Abantu barenga 400 bari bazibiriye muri Gaza harimo abongereza n'abanyamahanga ubu bashoboye kujabuka binjira mu Misiri, bikaba bitegekanijwe ko imipaka isubira kugururwa mu masaha ari imbere kuri uno munsi kugira abandi bashobore kujabuka. Igisirikare cya Isiraheli kivuga ko habaye ingwano zikomeye na Hamas muri Gaza mu ijoro ryakeye kandi ko zahitanye abaharurwa muri 40 ku ruhande rwa Hamas. Isirikare cya Isiraheli kikavuga ko Hamas yarashe ibisasu vya misile bisambura ibimodoka bitamenwa n'amasasu asanzwe, ituritsa ibiturika vyongera itera ibisasu ntezwa ntoke grenade ku ngabo za Isiraheli. Ikabivuga ko yaciye yishura ikoresheje vya muzinga ibimodoka bitamenwa n'amasasu asanzwe ibitero vyo mu kirere hakoreshejwe kajugujugu hamwe n'ibisasu vya misile vyarasiwe mu bwato bw'igisirikare kigwanira mu mazi. Igisirikare cya Isiraheli kandi kikavuga ko ingabo zacu zigwanira ku butaka zakubitanye n'abagwanyi ba Hamasi. Igisirikare cya Isiraheli cemeza ko uwundi musirikare mu ngabo zacu yiciwe mu ngwano mu buraruko bwa Gaza. Ibi bikaba byatumye igisirikare cy'ingabo za Isiraheli zimaze kwicwa kuva igitero nyezina cyo ku butaka muri Gaza kuwa gatanu heze kigera kuri 17. Kuruno wakane Hezbollah yavuze ko yasambuye indege ya Isiraheli itagira umudereva yari mu kirere cy'umanuko bwa Libani. Kavuga ko yari yashishije igisasu cya misile, ariko umuvugizi w'igisirikare cya Isiraheli Hagari yanditse ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter ko iyi ndege igendeshwa hakoreshejwe ubuhinga bwa telekomande atacho yabaye. Hagara avuga ko ingabo za Isiraheli zateye ikirindiro cyarashe kuri drone yayo. Ubaye ubugira kabiri mu ndwi imwe Hezbollah ivuga ko yakoroye drone ya Isiraheli mu gihe havugwa ibitero ku mipaka. Aya rero akaba ariyo makuru yaragizwe ko muri kano kanya. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda kugira ngo utaje ucikanwa nayo dushikiriza. Sangiza ano makuru bagenza kandi baba bari hose kugira ngo batuje bacikanwa n'ibiriko biravugwa bigezwe ku ngamba igihugu cy'u Burundi hanze imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure no Muza TV muhezagirwe.